Living up in Jaja, ooh, all right. I'm going to Sakalakura, whoa, 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 I'm going to Sakalakura. Aye, mama, say, boom, Sakalakura, make me rap, mama, boom, Sakalakura, make me rap.
Sakalakura, whoa, 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 whoa